Wajja ku misinde waliko.
When did you go?